wogana asrafo abakosemu oso ani ba akopɛ ɛna waye adonwanwaso bi ebi maada ni nyina ne sɛ okwagentitie nanso yagye nitum sɛ oyɛ oso ani no na ne din ɛnka asrafo a wogye won tumu no ana sɛ gofka sɛ mo pass out no yenko abakosemu ne hwɛ di esiye bra na gana nyanya no fa ahudie no na asrafo no hyɛ dan no so na wa asrafo no mu so no na inyirisi abrofo no do so pa che ebibifuo saa bre no nyina so no na kwa me nkruma e meye gana mampanyi na so na o eye aban mu a odi dwuma die eboa aban ne ne oman no saa bre no so na na asrafo nkuma e bi akwaje ntete a na enche bia no na waje wona to no wa hyɛ wa asrafo atade na so na wa pass out e ka kakra bi na asrafo nkuma yi of course, and what passes out no. Or surrendered by a quiet fancy Ignatius Kutu Acheampong. I was a bear gun and man penny a baby a chumun. As rough one would you may be away. So a quiet bubble would deem no one who say ampa or no identity and would be our while. A fancy will call a nimble day. As rough when you be say your friends a tattoo. It is a tattoo your bubble would deem. And no, na a caca crana as rough what passes out no to Acheampong. Iti anyi yi, mro boy na wuni ho. Tisa ase ni wuni hundi no, wanfani din an shen krata aso. Se onons wajina tunu, a obetimi abeye osure ni. Adia chinye jume diye ne e koso ono. Isa ase na di din en kan hundi no, na wuni hun kwa imbi ase, obetimi abeye osure ni, anas obe pase out. Sa adano so kwa hame mkono ma, eko jume diye na sen tempa, se okona wani asura fuhun kume yi, aku din koma. And no call you who say, but boys laugh for the door and as laugh on Kumaya, obey you on a two baby, and was serenity Kuma Bakwa, or no share as laugh on theater, then on the Sujina baby, then you might be son. I'm in Kuma Ben, only the Dim Koma, Busan, dear chance if any nations could to a champon. Now they are 2 minutes. But I wobble boy, eh, dear, and as a warrior, dear, fence a tattoo. Maybe an amino hope into our family being uncle, saying to know. Was say won to me and Jimmy to or Jimmy to my ye. I don't come at say a pen or call you bloomy and all your gana. So any penny I have friends say, General Ritter and Jack or Catcher and the same. In you quite say to me, Munia, my betinity, and not be believed. Now, Kaka Clebby, my betty one at one as well pass it out on. Say, Mamma Buddin put now with you are. You must have been just a castle, moon genin to me so you are saying. Nancy and I were begging, and then some more of to nyɛ fidum no nyɛ osrani a obetumi dia kɔ akɔkyɛ nkɔfoɔ ama obi akɔdi ɛyɛ de awukasɛm tie bɛyɛ anka ɔmo ngyini ntumi kwa me nkoma sa aka kyɛ General Ritter kyɛ Ghana asrafoɔ na abɔfo na dɔɔso wɔ mu dodo de sɛ bibini bi aba mu a ɛni kwa sɛ ɔmo yɛ ne saa de ɔsɔ ɔmo yɛ de ɔmo de ne ka ho kwa me nkoma aka sa ya ansa na General Ritter ɛte aseɛ sɛ ɛne Ignatius Kutu Acheampong ɔmra ɔmo ngyini ntumi afɛdi obetumi aya de fense passing out to me. Nessan so want to din din so ntino. Na akwanya bia no so din din be so. Na so to Acheampong de, we di ni tu, e se na asrafo want to na so o pass out. Na so ade a e wa asrafo fense passing out place na de. E ye Acheampong din ama so. Ade kwa me nkuma ye e ma Acheampong be pe kwa me nkuma asem ni pa. Na Acheampong ya no yin ya wa afiapo ahanko no e de osun mi ni. 1972 through Dr. Buzia Memu Guye. The Uncle Maya Mantin open as a me pan. Nadu Dona Suhu, the bro too, Buzia Guyu and Sabia, and Chroma and Wires are denied a man. Daughter four Ignatius Kutu Acheampong, or your surrendering, or no pen a gun of was love for a bacusin. What did you tune? Was Shana Slav for a tad and as or pass it out. Now, so many deem. Enka a year as love one or passing out and another passing out less than a soon. Minimum so what years here, sharing like the mouth of doing your beauty.